ade adwenkyere bi eba sɛ osusu sɛ yɛyɛ ne sɛ ɛbɛtumi aboa ɛne sɛ aban dwumayɛfoɔ a bosom yɛtu a mɔka no anka bɛyɛ anka yɛnyae na deɛ biara da no deɛ sɛ no no na yɛde ama no da deɛ ɛti ɔka saa ne sɛ obi wɔ ha bosom na ɔkɔ adwuma bɛn mprɛnsa pɛ nanso bosom so a na ɔkɔgye nakatua na sɛ osusu sɛ yɛyɛ ne saa a ɛbɛboa yie papaapa wokɔ nansa a na wɔgye nansa sɛ bosome a na wɔgye bosome bɔkɔɔ ɛnsɛm Dr. John Kwakye a ɔyɛ ɔbifo sikasɛm mu ɛna de tu dwa
wokɔ yɛ expenditure no a sika yɛde tua ɛka no public sector workers no ɛso agye yɛ tax revenue kɛseɛ paa for a very long time yɛyɛ anim sɛ public sector no ɛsɛ yɛ reform no na ɔmoyɛ more productive ɔmoyɛ more efficient ɛsa ka a yɛbɛtumi atua ɔmo ka yiyɛ nso na sɛ ɔmo oguo pii na ebi yɛ adwuma ebi nso ɛnyɛ adwuma ɛyie fully ɛso na yɛtua ɔmo ka a na kyerɛ sɛ sika no a ɛkɔ ɔmo nsɛm no koraa no ɛni value yɛ devalue sika no because yɛmfa ntua for productivity nyade nti anka sɛnea ada countries ɔmo yɛ no ne sɛ instead a yɛbɛtua obi aka every month no wayɛ adwuma a wonyɛ adwuma o ɔmo maake wɔ mo per hour ɛne wo pay wokɔnya adwuma ɛ sɛ wo pay ɛyɛ bi a $10 per hour but Ghana ha maybe yɛ sɛ 5 cedis every hour ɛnti na kyerɛ sɛ woba adwuma mu a ɛnim yɛwabɛkorɔ ko nti ɛnim time ade ba adwuma wokɔ nso a ɛnim time ade ba adwuma nti da no hours a wode ayɛ adwuma no wo manager ne nim ɔade ne nyina apa na at the end of the week no watotal wo pay na ɔde ama wo nti ɛno no woayɛ adwuma ne yɛapɛe wo nti sika no koraa ɛde bɛma mo no wo deɛ no ne ne ɛkɔ man ne mu ne nyinaa no na kyerɛ sɛ ɛhu yɛ duru because adwuma ɛta n'akyi nkurɔfoɔ produce ne yɛte a woka but nti sɛ yɛ starte bi wɔ ha saa maybe on a small scale ne experiment hwɛ ne yɛ expande no ne yɛ expande no anka ɛno no ɛbɛboa yɛ ɛno ho asɛm na yɛka.